Nā, ki te rohe, kia nei, mai make tū ki Tongariro I aia nei e toru rawa. Ngā kapa Raukura no te kura tamatāne o Rotorua me te kura kōhine o Rotorua I uru ki te whakataetae ārohe o te Arawa I te rānei. E waru katoa ngā kapa I tū ki te Atamira. Ā, hei tā rapaira tāwhai, ko te take I toru ai ngā kapa Raukura kia pakari tonu ai te kapa matua, hei ngā tau e tū mai nei.
E whakaeke atu ana nā toa whakaihu waka o te motu.
O te mea nui I tū, I pakari, koe nā te mea nui.
He hara I te mea no nana hinei tēnei kapa I pua wai ai, kua roa rātau e whakaakona ana ki te piu o te rākau, ki te piu anō I te patu.
After all this time with them practicing, they always put on their A game for the final performance, but just as principal, really, really proud.
E toru katoa ngā kapa o Raukura e whakataetae atu ana, ko te kapa matua me te kapa kōhine o Rotorua me te aitanga a tāne, koenei ko ngā kapa teina o ngā kura e rua. E huarahi hei whakapakari I a rātau ki a rite ai mo te kapa tuākana.
Ko te kapa o ngā kōhine, te tuāpapa mō te kapa o Raukura, nā reira, ka timatanga kōhine ki roto I tāua kapa, whai muri mai ka eke rātau ki te kapa Raukura.
Our young ones look at them, the older ones who have made Raukura, and know that that's something that they can aspire to.
That's also a pleasure watching the junior boys, 40 junior boys up on stage working hard and developing their skills and abilities and kapa haka.
He rautaki ki te ake I tō rātau rironga I te ikai te ati I te whakataetae a motu I te rātau. Ka mutu he tuākana teina anō ngā kaiako o ngā kapa o Raukura, ko ngā māreikura tāmati o Tūhaurangi me ngā pūru Websters o te wakahuia.
Yeah, it's an honour to be under their wings. As you say, they're brothers and sisters, so they can work off each other and they kind of combined and put their powers together to create a performance.
He hu māri I te katoa, nā taina me nā tuākana. Ko nā tuākana, nā mea I tino poipoia I wā rātau taina.
Kia hoki ake rā ki te whakataetae. Pā ngā kapa o te waru ka haere hei kanohi mo te Arawa waka ki te whakataetae a motu hei te tau tītoki. Rāpaira tāwhai, te karere.